mateso ya shetani. Wamechoka, wanalia, hawana msaada, wanajuta, Bwana waokoe. Wanalia, hawana msaada, wanajuta, Bwana waokoe. Wanateseka Bwana wahurumie, wanateseka Bwana wahurumie, wanateseka Bwana wahurumie. Wanalia, hawana msaada, wanajuta, Bwana waokoe. Wanalia, hawana msaada, wanajuta, Bwana waokoe. Yeah.